me how I have to be, how I have to be. Stop. Am I sure about I that can be how? How could the I be when no I can find me? Wherever I look, wherever I go, I never leave. That what I am. Hawaii. How and why should I be? Who could be? Who is not? No. Da 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 da